walima an fa an sɔrɔ an fa abrala tɛ kɛ mɔgɔ ye minnu jaabi e y'a